Kaway-kaway mga believers, kay for the second time around, mubalik ang inyong idol nga si Justin Bieber dinhi sa Pilipinas aron ipahigayon ang iyang one night only concert karong September 30 sa Philippine Arena in Bulacan as part of his Asian Purpose World Tour. Ang 23-year-old Canadian singer-songwriter misikat sa iyang mga kanta nga Baby, Never Say Never, Love Yourself, Sorry, What Do You Mean, ug uban pa. Si Bieber unang nag-concert sa Pilipinas ni atong May 2011 as part of his My World Tour nga dipahigayon sa SM Mall of Asia Grounds. Ang concert tickets will go on sale starting July 9, which range from 1,575 pesos to 17,850 pesos. So guys, are you looking forward to the Purpose World Tour too? Well, start saving money now!